bazalwane enyinto esimazile siphila sinyazo ukuthi sibone singakho abaplani nabantu asangazi ukuthi ungapike abaplani nabantu akushuphela kwendawo kunokwenzeka ungathi kuyiplani yabantu kodwa bese planning ngathi
amen
njele kumakhona ukuthi sizosolva leyo nkinga ukuthi kunokwenzeka ukuba kuma plans abantu kodwa ukhona eplani ngathi and kujwayelekile ukuthi bonke abangekho kwiplani yomuntu uthixo abafake kweyayo and bayavoideka laba baseplanini kathixo niyangizwa bazalwane akavami uthixo ukufaka abantu kwiplani efana neyakho ungathola ukuthi kwamanje ilist yakho yabantu abaseplanini yakho ngefuture yakho akuyona ilist efanayo nelist kankulunkulu ungayikhophela kukhona abantu abayekile wena unkulunkulu ade basethe up for you ebasethe up for your own future ukuthi ufike kwidestiny yakho wabakhandela abekho kwilist ngizosiza abantu ukuthi lalela le list lohlonalo sengathi ngakhansela ukubuze kuthixo ukuthi luphi umhlali wakho lwabantu okufanele bahambe nami to take me and place me to my destiny amen bazalwane namhlanje ngifuna sifunde ukuthi le nto eyilist yakho noma eyiplan yakho ayisusebenzela ngoba ayifani neplan yomnikazi wempilo yakho he knows la kumele akubeke khona mhlawumbe nomuntu ungamthandi uMoses but uzombukeliswa ukuthi ubethwe uyena amen bazalwane noma Joshua man uJoshua akakhethwa ngodemocracy ulethwe ngokwentando kaNkulunkulu unfortunately uhambo lwethu aluhambi akulolu hambo lufana ne-16 yasemhlabeni
yeah
kwisitima somhlabeni zotshethe ngo-2019 kumele sivote ukuze uhambo siwole umuntu esimthandayo sometimes yokuholwe to your destiny ngumuntu ongahlelwanga nongamthandanga nongakazi umkhulu kothi makhelwane be ready to invite people in your house. Abangekho shwini. Sometimes abanye bokuthi uma babuka uKing Samathi ungazi ukuthi it's one of them to take you to your destiny. Amen bazalwane. Abanye akukhasi ukufika ngama cell phone bekufonela ungalibamba ucingo lwabo. Why? It's because abekho kwi-list. Ngizokutshela namhlanje ukuthi ungabi surprised to get a cell phone that is a call from someone ongekho kwi-list yakho. Uphinde uxoshana nabantu abangekho kwi-list yakho. Bazabathi bambo lwakho engabe ngawubamba lolo ngalibamba. Yilona lizokuthathela ubeke nawe yakho. Uphinde uxosha abantu abavoda ucingo lwakho. Nawe avoda lo abantu abakwi-list kaNkulunkulu. Lolo avoidayo abantu abakwi-list. Chenoke la ukuthi ubambelele icebo lakho because uza chase abantu abangekho kwi-list uNkulunkulu nayo ngempilo yakho. Ngiyazi ukuthi ngiyithanda le. But asikhubekeni. Amen bazalwane.
Amen.
Chenoke la ukuthi kunokwenzeka ngikhe angikho kwi-list yakho. Ebhalweni. Kodwa ungathi khona kwi-list kaNkulunkulu ngempilo yakho. Praise the Lord. Kunabantu asebeavoidile. Kunabantu asebekhiphele ngaphandle not knowing ukuthi you are actually the one. UNkulunkulu asethe yami ngawe ukuthi bafike. Le nto wathi uyifuna ufikile is because you are chasing the wrong people.
Hallelujah.
Praise the Lord. Chenabela ukuthi stop chasing the wrong people. La mabukela phansi yibona abantu uNkulunkulu abasethe up for destiny. La mabalekelayo yibona kanye abantu uNkulunkulu abasethe up for destiny. Kahle kahle fana usufikile inkingi kuwe. Praise the Lord.
Amen.
Lithi iBhayibheli bazalwane uIsaac was the father of Jacob. Ubani uJacob? Yabona ngizokunisiza who is Jacob? Tela uJacob akazalanga uthi lokuzana uIsaac akazalanga uJacob kuphela. Kwazala noEsau. Nikulalela bazalwane. And kwathi ngalesikhathi kumele uJacob abusise umuntu oseplanini yakhe akangafiki. Ngiyazi ukuthi aningisi. Ukuthenga lesikhathi esezofa uIsaac. Kumele agedele isibusiso endodaneni ayaziyo. Nihamba nami bazalwane. Washo ukuthi uEsau noma emdala noma befanelwe ukuzibuka. Akazange akhethe ngasesiswini kaThixo. Amen bazalwane. Ngoba lento yokukhethwa ayiyi ngokuthi wenzeni. Lento yokukhethwa yenzeka nje ngokuthanda kukaThixo. Tshela ukuthi lokho kwale nto yokukhethwa. Hayi 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 usitshela abantu into yokuyishintshe ayiyi ngokuthi wenzeni. Ndalela wena wakhethwa ungakabi bikho. Sithi iBhayibheli wena you were chosen before the foundations of the world.
Amen.
Wasawenzeni before the foundations of the world? Nothing. Whatever also wenza usukhethiwe, it doesn't matter. Ukhethiwe. Nihamba nami bazalwane. Noma ungenzani wakhethwa ungakenzi lutho. Amen. Nawe bakubonile abantu ukuthi awufithi kanti uNkulunkulu uyakuthatha kufithe. Nawe ungafithi khona ufithi wuye. Amen bazalwane. Amazi usutshele ongangaphi ukuthi wena awufithi. And abanye besifazane bayibona ukuthi abafithi. Wasuke aphuma uyoshumela, ashumele ngabe ungafithi kwani, athi awufithi. Sinabantu abaphuma beyoshumayela, abashumayeli kahle ngabo, bathi angifithi. Ngamanye amazalwane iqunda lezinkulunkulu ahlezela ephakeme ngengadilila azi ukushintsha uNkulunkulu ukuthi wena kanye head and not the tail. Leyo nto izoshintshwa nguwe ngoba usudeclare unfit. Ngiyayithanda le nto yokudeclare unfit ukuthi mina engathi angikho fit bayayinqaba bathi sifuna umuntu ofanele ukudeclare wena unfit. Ingani noma ugula bakholwa ukuthi uyagula ukukhona ukumele asho ukuthi uyagula. Uvume wena imbeleko. Amen bazalwane. Abayithathi into yakho, iripoti yakho ayithatheki. Kunamaripoti athathwayo. Amen bazalwane. Kulokhu, kulokhu bazalwane, uphambane i-list. Asithini uphambane i-list? Sema uphambane i-list, misunderstand uJesu. Sema misunderstand uJesu, sashumayela kwethu uJesu sangibuyisa eceleni. Niyazi ukuthi uJesu bathula kuke abantu bethu bamshumayela bebhede. Nihamba nami bazalwane. Athi uJesu akusinike lo. Akusinike lo. Nihamba nami bazalwane. Ngoba uma ngabe sike sayithola kade umlando kaJesu la. Lo esimlanda ku as a flesh ukuthi laba abaqhubona inwa la evela khona. Ukhona ukuthi uyazi uvela endaweni ebhede. Amaza khambe baba pho yini ngabalwa ngabani. Praise the Lord.
Amen.
Bazalwane, angikubeke kancane. Ma uqhubeka lithi iBhayibheli uJacob, asinike uJacob, right? Ngoba nizokwazi ukuthi nginamathela uJacob ngoba enjani, yaba? Siye kubani? UJacob, ke ngimvezele uphuma kuJesu. Kodwa makhe bani? Ufuna ukwazi ukuphuma kuJesu. Sikandilex, ufuna ukuzokutshela. Usindelele, ufuna ukuzokutshela ukuthi uJesu uvelaphi. And waze wamazi ukuthi uJesu uvelaphi, uzoshumayela umazi. UJesu ukuthi ungovelaphi. Ngizokhuluma ngemvelaphi kabani? KaJesu. Njengoba wena undermine imvelaphi yakho. Uyazi ukuthi wena kunandaba uzalwaphi, uzalwa ngubani, wayeyinyanga wakulala kangaki. It doesn't matter. Aningizwana. Akunandaba ukuthi ekhaya kwakungabathakathi abangaka ababebalwa from generation to generation. Kwavela wena ebuthakathini bakini. It doesn't matter. And ma bethe ekhaya kwakuthakathwa, awukwazi uku-affecta namhlanje. That's where you come from. ngizonivezela uJesu lo esimkhonzayo. UJesu sinjani? Esimkhonzayo. Njengoba ngakuthi bambigcine manje fasting masibelt. Yabona ke fasting amabhande kuthiwe khadi. Awufasting ke manje your seat belt. Uyabona lase sikhuluma ngoJuda. Lithi iBhayibheli uJakobe ubani? UJakobe wazalwa ubani? UJuda. Lalela, uvela uJuda and the brothers. When ungathanda uvela uJoseph. Shame. Amen bazalwane. Ungathanda uvela uRuben. Shame. Nihamba nami bazalwane. Uma ngakutshela ukuthi ungovelaphi uJuda, uzodiscover ukuthi is the fourth son of Leah. Uma ujabula ukuthi ungubani uLeya, unentombazane eyimbi, ayizange zithathwe, ayizange zithandwe, yayikulisi kaThixo. Lalela thina kana ngothi uLeya, ayizange indoda imthande, engasekade ethande usisi wakhe ubani uRasheli. Okwakekade wathanda uRasheli, wasebenza kanzima, esebenzela uRasheli wanika into engongo. Shona ke uthi ura ule into wrong. Yena wanikwa mo wrong. And noma senikiwa akathandeka ule. Uthi ule wayintombazane engayinhle. Amehlo akhe ayephambene. Awungathi ngibuka le ngibuka. Ule yalo. Amen bazalwane. Ngoba abantu zemani. Ngomlando kaJesu ukuthi uvelaphi. Praise the Lord. Wazokhamuka uJuda esiswini sikaLeya owayelahliwe. Indoda engazange izimlobole walotshola uRasheli twice. Njengoba namotwalo walotshola twice uRasheli. Ekahle kahle. Oh my God. Ekahle kahle uLeya watholakala namahala mbi. Wabawa into yokuphiwa. Ngizokutshela namhlanje ukuthi lezi zinto umntaka uNkulunkulu akunika zona ukhona into ekhona ongakayiboni ngazo. Kwesinye isikhathi izinto esithi ziza ngomusa siyaphiwa ezinye ziyayikhahlela. Kanti that's where your breakthrough would be. Amen bazalwane. Hayi ngisakhuluma ngoJesu. And sike sithi uma sinela kuthiwa uJesu uyingonyama yomndeni
kaJuda.
Uthiwa leke ingonyama yomndeni kaJuda. Ila evela khona uvela emndenini kaJuda. Uvela esiswini sikaLeya. Uvela uma ungachaza ngoba impela mhlawumbe saliwa kazi. Yinto engafunwa uLeya. Wathi uma efika uLeya wazokhipha indaba, khipha umuntu la kuzovela khona uJesu. Uthi uJesu.
UJesu
wami. Uya
pina
ungiya
alesana
mina
nto
ina. What is Juda?
Juda
is the fourth son. Mfana wesine engaba umuntu oqina esiswini sikaLeya.
Jesus.
Praise the Lord.
Amen.
Eh kwasekuvalwa nje. Wathi uLeya uJuda lo igama lakhe ngoba now I want to praise God. Indoda ngiyabona vele imfuni. Indoda ngiyabona uthenjani? Ayinifuni indoda. Ngoba kukhona isikhathi lapho indoda ingafuni. Kukhona isikhathi lapho khona ungafunwa khona. Ngiyabona ke sengikhuluma nabo bonke abantu abangafunwa. Kunokwenzeka ukuthi emndenini wakho awufunwa. Kunokwenzeka ukuthi emsebenzini lawo usebenza kwawo awufunwa. It doesn't matter. Nokuthi awufunwe emsebenzini nasemndenini akusho ukuthi awufunwe emazulwini. Kunokwenzeka ukuthi abakufuni nabo.